bakunzi ba Moretime TV turasubiye kuramutsa turi ku igenekerezo rya 18 ukwezi kwa nyakanga umwaka 2017 imyaka 63 irarumanye umugambwe udasigana UPRONA Union des Progrès National utaukanye intsinzi yawo ya mbere hari itariki nkiyi ukwezi nkuku mu 1931 umugambwe udasigana UPRONA wataukanye iyo ntsinzi wari kureganwa n'iyindi migambwe aho watanguje uwo mugambwe akana urongora umuganwa atari umuganiro devuka RWAGASORE amaze gutahukana iyo ntsinzi yavuze ko umugambwe UPRONA udatsinze ahubwo hatsinze abarundi hatsinze demokrasi ariyo ntwaro rusangi umuganwa devuka RWAGASORE yavuze ko uburundi bukeneye kunagugwa mu bisata byose cyane cyane ubutungane indero hamwe n'iby'ubutunzi yavuze ko abadasigana bazo girageza gutesha gaciro ino ntsinzi atakibanza bafise muri uwo mugambwe kandi ko bazohanwa by'akarorero yarashimiye ububirigi igihugu cabareze ariko kandi asaba ko bo kwama hafi babandanya bashigikira u Burundi kurikirana ijambo umuganwa atari umugani Ludovico RWAGASORE yavuze haraheze imyaka 63
murarangije gutora muratoreye u Burundi abanyu bazobuyobora murahereje gushinga ingingo ishorera u Burundi ibuteze imbere ibyo byose mwabigiranye ubwitonzi amahoro n'iteka ryinshi y'abantu bahigiye ku kintu hamana ntaryo utsinda n'utsindwa no mu bya politike nuko nyene uyu munsi UPRONA yatsinze itsinda kuko mwabishatse mbere igiye gushinga leta y'u Burundi ariko rero muri iryo tora uwatsinze n'uwatsinzwe n'abarundi basa basangiye intara bakagira umwami umwe naho nyene badasangiye umugambwe u Burundi burabakeneye bose uyu munsi hatsinze amahoro hatsinze iteka n'itekane ry'u Burundi kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagira n'itekane ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere igitsinze uyu munsi kandi ni demokrasi y'ukuri demokrasi nk'uko abarundi bayumva kandi bayifuza namwe murazi ko ica abarundi bifuza ari ubutungane bw'ukuri ubu rero ubutigu burageze ukwihweza ibibazo byerekeye u Burundi ibyo bibazo murabizi namwe hari ukongereza itunga ry'igihugu hari biraba amatongo yanyu hari biraba uguteza imbere abato bato n'abakene hari byerekeye amashuri n'ibindi tuzogerageza kwitaba ibyo bibazo byose nk'uko bibereye icyo nifuza cyane cyane nuko umuntu wese aba muri u Burundi yogira ati ashi maze umutima ugasubira mu nda nshaka ko atanumwe yogirwa nabi nshaka ko leta yoba umubyeyi ahumuriza bose akabakingira nico gituma leta tugiye gushinga itazokwigera igirira imbabazi umuntu azorondera gutera umugumuko mu ntara ndasagasagiye cyane inshuti n'abagenzi ba UPRONA ngo berekane ko twatsinze tubibereye namwe badasigana mwese mwakoreye umugambwe nimugwirize inshuti umugambwe wacu nimugwane mu nda nabo mwahura muhiganwa ntimwishime ntimushire isoni abategeka umugambwe w'abadasigana bazokwereka abari muri wo kuye mugambwe urondera ubufasoni n'umubano mwiza nta na rimwe bazokwemera ko haboneka ishirasoni zityoze iteka ry'u Burundi mu bikorwa no mu majambo ibyo kurwanira gutsinda mu itora byarangiye hasigaye neza ya bose bidushishikare rero tuyirondere umudasigana rero azoramuka hagaritse umutima abantu bakavantara bari mu Burundi cabure abo bidasangiye umugambwe azobagiriye nabi cyane u Burundi kandi n'uguhanwa azohanwa bimwe bishimitse nayo imihimbiri ibisuma n'abambuzi nibamenye ko nibafatwa bazohanwa nyaguhanwa u Burundi nibwo buhejeje kwitorera none wumva two kubahuka kubahemukira mu gukoresha iteka bwaduteye mu kwihora cabure mu kwishima ubukuru twahawe tubwirizwa kubukoresha mu guhumuriza abarundi bose mu kugwiza urukundo n'amahoro mu gihugu cacu abakuru mu mugambwe badasigana barakwiye mbere gusumba abandi gutanga akarorero ko gutekanya igihugu n'ubukigwizamwo umubano mwiza murazi ico twanye turwanira guteza imbere igihugu cacu nico gituma umugambwe badasigana utazokwigira wemera urondera kutesha iryo teka niko umugambwe wanje watsinze ariko nta ntsinzi ndemera ntabonye ku Burundi bwose buri mu mahoro mwihirwe n'amajambere y'ukuri turakengurukiye cyane abo bose bashaka kudufasha gukorera Burundi bwacu ico twemereye igihugu ntituzoruhuka tutakigishikirije ndashimiye cyane ububirigi bwatureze turazi neza ko muzigo bwahora bwikoreye mu gutwara iki gihugu bugiye kubutereka ku mutwe wacu turazi ico twemeye kandi tuzogikora babirigi mwatureze nimudufashe mu byo duteyemwo nimutwibagire mu bukene bwacu maze mudufashe twigumye duteze imbere Burundi bwacu nk'uko bibereye tugiye kwishira twizane ko twakuze ariko rero tuzokwama twigana batureze mu byerekeye ukubaha no gukundana muzoba muvyibonera n'imyarishima duhimbarwe ndaboneyeho mbere gukengurukira bwana Docenville umukuru w'intumwa za ONU mu Rwanda n'u Burundi hamwe na bwana Gasu n'abagenzi babo ku byiza batugiriye cyane muri aya mezi duhitiye twitegurira izitora imana nidufashe ituje imbere maze umwami wacu se Barundi arambe ahangame ku ngoma u Burundi ntibigeze bukwa mu itanganya
bakunzi ba Moretimetv dusubire mu yandi makuru mukanya.